Oi, son banana beverage. Sijabula ukuba siphinde sibe nani na this afternoon. Kulwesine. It's not a very warm Durban today. Akujwayelekile-ke lokho. Sibonge kakhulu thina sijoyine na this afternoon. Kulolu hlelo lesilibiza people who make Durban tick. These are kinds of people who really make this city, even when it's cold, kodwa ibe warm. Futhi iphinde ikhulume kakhulu ngayo in different parts of the world because of things these people do and how actually basipusha sonke ukuthi sibe ne-energy e-positive nathi sibe good kule nto esuke sizenza ngaleso sikhathi. We look up to them, they inspire us in many different ways. Abanye-ke njalo, not necessarily because of things they do in public but privately, kodwa ziba ne-impact nasey'mpilweni zethu, sifunde nakuzona. Njengoba ke nazi, this coming weekend sizobe sinomcimbi omkhulu live streaming umcimbi esiwubiza nge-Durban Music Day ozoqala on Friday. Ayikho inhlobo yomculo ingekho. Friday sizobe siphethe o-DJ until afternoon, kusuka ngo-9 ekuseni until afternoon ngo-7. Bese kuthi futhi na-Saturday sibe nayo yonke ama-genres omculo starting from what you may call Afro Soul, uphinde uziyovala again ngabantu abafana no DJ Socks and many others in the afternoon, in between Naima K, Mondli Ngcobo and many others, kodwa ngingabalani. Then Sunday sibe nomculo like a jazz, not so deep jazz, no again futhi abantu abafana nabombuso basizele namahubo neminye imiculo futhi more African indigenous music. Bese ke sizovala nge-gospel. Lo mcimbi wa hoping usuzoba every year la suke sicelebrate khona music waseThekwini. Kodwa-ke namhlanje angiqale nje la bakwethu ukuthi ngixolise kakhulu because of i-respect for umsebenzi wethu ne-integrity yale nto esiyenzayo. Kanjalo futhi nokuhlonipha nina enisilandelayo nonibukele lo hlelo. Kufanele ngixolise la ukuthi besilindele uMampintsha noBabes, sesivumelene nabo kahle. Kodwa ngokubona ukuthi cha, isikhathi ngeke bawukhave of course 2. Ngase ngicela ke-team lapha ukuthi ngizocela babamise because we believe in time here. Yonke into efanele siyenze siqale ngesikhathi. Ukuze lo msebenzi siwenza uhlonipheke nani enihlonipheke. Kodwa ngabe sabona ukuthi hayi umsebenzi asisakwazi ukuma. Ngase-ke ngithi hayi ake silande insizwa e-equally competent. Ngenhlanhla-ke bekhona nje la around ngoba ekuseni bengisebenza naye laphana emcimbini wey'ngane ezi-homeless ezilapha e-stadium eMabhida. Ngenhlanhla-ke be-around town uma ngimfonela-ke hhayi wasiyagijima ezala loyo uThizozo. Thizozo, ngibonga ngoba ukuthi ngikuphushe ngo-last minute kodwa naku namhlanje ukhona.
Yebo, hayi i-social litshwalifele emsebenzini walo. Uma kuthiwa xhumaxhuma uhlale uphuthume ukuthi ene abalandeli be-PRC TV kungabi ne-space.
Ngisibonga kakhulu mfethu kuloko. Nanokuthi nje umuntu oyi-legend because you are a legend in your own right. Ungasho ukuthi awusenivala ngami isikhala.
Omunye bezisho njalo.
Omunye bengasho kanjalo, kodwa ngazile ukuthi ngendlela engikwazi ngayo ukuthi uyile ndoda oyiyona nesixhumana ngayo. Cha, ngeke ngikubone futhi ubhizi nala noma kwenzeka siba nebhadi lokushonelwa i-artist kube wona ogijima phambili. Nasey'ntweni ey'ningi nje ey'thinta ukudla njengoba abantu bebengenakho ukudla or benganakho ukudla ngale sikhathi esikusona manje. Awusho nje kancane la sihlangane khona ekuseni besenzani lapha kuma-homeless?
Kusho ukuthi uhulumeni umasipala waseThekwini uye kwathi uma kuba nale nto ye-COVID wase ethatha abafowethu laba abangenazo indawo zokuhlala esibathola besemgaqweni ngendlela zokuhlukahlukana-ke kwezimo ey'baphoqayo ukuthi bagcine sebesemgaqweni. Wase ubakhela-ke iy'ndawo la amasayithi la behleli khona benikeza ukudla benakekela. So into eyenzakalayo-ke thina besiyobamotivate-a sibakhuthaze ngoba khona kubona kukhona nabantu aba kwi industry sibone a lot of talent from ukubona so siyabakhuthaza omunye umfowethu ngiyakhumana igama lakhe uthi uThulane owasemandeni ngithi angikusho nje lokho ngoba simthathile ukuthi ene uyasho ukuthi wadla imali so le mali ayedlile kwakuyimali yabantu so wabalekiswa yilokho ukuthi imali siphelileke imali akasazubuyela kanjani emuva so what you gonna do will try ukuthi si raise imali as ama artists ase KZN ngaphansi kwe forum ebizwa nge KCF which is KZN creative industry forum la khona khona ama artists engwalida abangikhetha ukuthi ngibe usihlalo khona u deputy sihlalo uMondli Ngcobo u treasurer wethu umbuso esokhela u DJ Sox bese unobhala kube u Joy Mbewane organizer kube u Sindicele so kule organization lena sinama artists amaningi mostly ama well known artists yabo sinabo o Pepsi ke no Mampithi lethi ayi ngithe angisivale isikhala njengomholi yayibo lento le igama lethu ezamathi silingonakale kwa PRC ngathi angisukume ngizovala lesi sikhala lesi so laphana sizom adopter si raise le imali ayidla which is 23,000 bese siyangale siyokhuluma before simlethe sizwa ukukhuluma nabo ngaleni ukuthi ene umfowethu wona kanje naye imali ayekade edlile sesicela ukuthi nimamukele ngoba uthi uyafisa ukuthi ene abuyele ekhaya so it's all about ukusizana nje yes it's to give back to the community
no njengomuntu ade khona lapha makwenzeka lento ngiyithandile that initiative
yeah
ngoba enye into engiyibonile ukuthi kanti labantu abahlala estradini eThekwini ababiza ukuthi amapara ngesilungu sibabiza ama homeless mawubheka bonke they come from somewhere and abaxoshwa ngezinto ezinkulu lemndeni yabo
okuthusa kakhulu ukuthi kunetende elilapha na elinama graduates awu 8 kunomfethu one HR uthi yena isizathu ukuthi unkosikazi wakhe bebe divorce naye so uma be divorce wathatha konke usho ukuthi bebe shade into e community kanti ube umuntu emhlabathini obenza izinto ezenzeke so uthe uma ebone lahlekelwa yonke into wasaba ngisho ukuphumela phandle yabo wabona ukuthi hayi ngcona suke ezengala enokubhlungu akushoyo uthi izingane zakhe ziyafika zomvashela khona la yabo ubo uthi abantu abalapha akusibe ukuthi umuntu uze ngoba efuna ukuzoganga yayibona lento le kunezime ezahlukene ezibenza bagcine sebelapha omunye ukhuluma into ukuthi ama ungihlekisile uthi ama CV siyawathumela basawathumelile ama CV bayawa recycle babuye beleyo mali bayisebenzise bo abapheg no abheg abaphosa emgqonyeni ba recycle bathathe le mali benze kaye admin so nje izimo esihlangabezana nazo uma ngabe si interacta nabo enesibonge u PRC ukuthi ayenzele lithuba lokuthi sikwazi ukuyo engage nabo because into yokuqala abafuna umuntu ozobajaja baxabana nawe kakhulu kabike bafuna ufike ubeyibona
ubeyibona
yes you share your story nawe because ngithe mangibachazele story sami sokushonela abazali ngimncane nogogo wangikhulisa naye washona ukuthi nami I had a choice elthu ukuthi ngiyakubona ori ingenze njalo ngakhetha imfundo nginhlahla ke kokuhlakanipha ngagcina ngithole ibhasari eyangithatha ngagcina ngisenatal tech because ngafundiswa uHewlett ngathola ibhasari uHewlett ngoba ngangiphase kahle
sure
yeah
oh mamba no usiqanga nje esikoleni
ngangizama namanje
ngona kodwa ngendlela ikhandela ngayo cha le ndoda inayi ngqondo
hayi namanje ngisazama mina ngenza idiploma in business management that's why namanje ama business ami ngiwabamba kahle
oh that's why no ngoba ngiyangibona u multi skilled kahle hle yabo
yes.
Izinto ozenzayo ikhombisa umuntu okwazi ukorganize izinto and start things from scratch
yeah
nami ngikubonile kule gengwe ngifunda into eziningi mina yabo mina bengibajaja, I must be honest. Bekwabantu ade ngibabuka as them, ibona nje. Mina ngila ngaseqele ngala. So ke kora ukuya kwami laphana kungenze ngabona ukuthi no, ama issues aba ama issues ami. And nami ngabona kahle hle ukuthi at any time I can be on the other side in actual fact mangilalela iitori zami. Uyabona nje khona esimtholile lapha ocule no Thina ocule gospel and uzobe a participator this coming Sunday eculisana naye futhi uThina ngoba sibone italent.
Yeah.
Abanye engibabonile bathi babhala bakwazi ukubhala, so we brought our staff namhlanje abafuna ukupublish incwadi zabo bazoxoxa ngale zitori zabo. So ke chances are that abanye abantu bazobuya beze la. Kodwa uma usakhuluma ngale yothando, ngoba uthando eyindoda into enzima kabi kabi uthando.
Yeah.
Mina my own, well, some of my views about love ile yokuthi uma ngabe unomuntu ozwana naye no matter ukuthi isikhathi singakanani, iquestion ehlale important ile yokuthi usathanda ngithi sithandana.
Yebo.
Ngamanye amazwi, do you still want to be with me?
Yeah.
Uma bese kufika isikhathi sokuthi athi no akasafuni, no matter how painful it is, kuye kufanele umdedele ahambe. Yebo. Ngoba uma bezohlala nizoba nama problems ngoba usehlezi nje akasafuni. Okunye kwesibili ile ukuthi makukhona umuntu othandana naye, akusho ukuthi khona omunye umuntu angeke azambona am-appreciate or amthande, yebo. Nawe nje ube khona uma unentombi noma unkosikazi, khona intombi wena uthi hey shucks, kodwa bese kufika la nto uthi no, I'm committed somewhere. So ngamanye bese kuvuke leyo nembeza bese ungenzi lutho and unga-express even that feeling to the next person. Uyavumelana nazo ezothiwe engiyishoyo, especially uma uzoyibhayiza kwi-experience yakho. What sort of things oke wa-encounterishana nazo othandweni, bese ungiphendula kule mbuzo uthi uthi wenze njani mase ku-arise lezi zothu?
Oh, okay. Kusho ukuthi kuzokhumbuleka ukuthi ene ngake ngalobola.
Yeah.
Yeah, kusho ukuthi only to find ukuthi umuntu lo wesimame waya excited ukuthi ene ngiyapropose.
Mhm.
Kanti akekho read. Yabo. Ngoba yabona sekusiqala ezokuxabana kwethu kwase nje yabo sekunento obona ukuthi akusinto engabe siyibanga le. Yayibona lento le. So kuyenzeka ukuthi ene uthi ungena othandweni uthande wena lokhu kwangempela ukuthi no you wanna get married because once you decide ufuna ukushada kushuthi usukuqedile ngalo muntu wabona ukuthi hayi lo kanti awazi ukuthi your partner angekho lapho mhlambi agcine evumile ngicine nishadile ufind out esenhlala ukuthi no man ngizishade ngedwa la yebo ngenhlanhla ke mina kwenzeka before kuze kufike lapho. Yebo lento loyo. Ngagcina ngokulobola ngenza konke lokho okunye but kwagcina ngenziwa ngomshado omhlophe. So engakusho kulokho ukuthi kuyenzeka wena uthande umuntu kanti yena akakuplinile lokho. Yebo lento it's just ukuthi okay right hey ha ngipropose ungcobo. Yebo lento leyo. Then that excitement phela nje into ayifunayo yonke lento yenzeka iyam excited but mase sikufike kugcine ukuthi ngempela ke manje sikufuneka kwenzeke ukuthi ayaqala uthi hayi ngeke ngiyohlala nalo umuntu unyawo wonke iminyaka impilo yami yonke ayibona lento le. So ngiyacabanga ukuthi izinto ezifana lezo eziphinde eziphazamisa uthandweni.
And then ke wena ngoba ngabe safunda ukuthi wa react violently, why did you not react violently leyo nto? And what advice can you give to the next person? Sike kufanele uresponde kanjani mase leyo situation isifikile?
Okay. Kwase kuthiwa ungidlisile, yabo. Because ufika utshelwe umuntu umuthanda kuba love is blind.
Sure.
Nganginikezana another chance sengizwile, yabo. Kwaphinda same guy. Kwaphinda futhi ngatshelwa futhi. Yayibona into le. Aw. Hayi, sayikhuluma futhi sa yabo, because umuntu umthandi yabo, you remember those two cars, yabo.
Yeah, sure.
Yeah. So umuntu umthanda uyamnikeza lokho. I think into yenzeka mhlazane sekufike la.
Yeah,
yabo. Yabona cause iyenzeka into ukuthi ngisho abantu bekhuluma bonke bethi bathi ayi wena hayi ungayizwa le ndaba abayishoyo ila abantu beyitshethi khona udlisiwe kanti kuse kuthanda angangadlisiwe yayibona lento kwazi la ngabona ukuthi hayi ke ngeke ngisawazi uyimela lento kwayisukela kumina yabo futhi mase kufikile ulu
sure
yabo ulwa umusa lenkani usafuna samthanda uyalwake but uma ngabe usubona ukuthi hayi usekwenzeke kwaze sungcenge kwaze kwanela then uyamshiya lo muntu kahle nje ngokuthula sahlukana.
Kushuthi yawakhuthaza amadoda especially ngoku lesikhathi sanamhlanje ukuthi mase kufike leso sikhathi
yebo yebadedela hayi
sokuma
yes
ndoda uyithintithe uhambe
yebo uzobona phambili
ungayibulali ngane yabantu yeke nje kanjalo
ungayibulali ngoba once wayibulali la usuku usuyibulala nawe ngoba phela ususaba ukuboshwa so ungalwi ungambulali umuntu baningi labantu ene futhi ke ama stats ayasho ukuthi labe simame baningi nathi
yabo
lethi hayi nje ngokulandela ngifisa makwenzeka ingathi ngashada isithembu
ya khona subabonile
itso subabonile
I'm sure you can take us into confidence yeah indoda enkulu nje ngabe phela fanele siyazi ukuthi yenzani yabo Eh nasikhethise ndoda ngiyazi kuwa ngimema lapho kodwa ngifike ekhaya kwathi bese ngikhathele yade ngidrive idistance ende uthi angizobuka nje yabona ngiyisoli lengayanga sengifike ekhaya ngithi awu akuphekwe nanokuphekwa sefaye ngobheka ukudla
yayibona
ke kuba ngiyekhizo
kanti mina benginenyama
yabona
yeah so nje
vethu obala abantu
so ngisabhekabheka nje impela yayibona into
awu usashortlist
shortlist because intenza intenza kube njalo unokuthi umuntu uyitshela ukuthi yena yabo khona nje ngase wacishwa ngwina
yeah
sabanga into encane yabo
nabanga
nginengane ezu 3
yeah
so wangazwana nengane yami like ukuthi mina ngithi angikhulanga ngendlela e right ukuthi ene bengikhula ngambe ngihlala
sure
yabo uma ngabe ingane yami sekuzothiwa ene ingane odongeni zinokufaka ithombe zo Spider-Man ithombe zanani so umuntu esimama ezothi ene ingcolisa ikamera layo athi iyangcolisa udonga bese ezothi neju sengiyithanda iTropic ayi orange bese ezothi
usadla iTropic
ngiyayithanda nje kufana nokuchoba kusacova selina ne
no no wandu muhle kangaka
ne baby oil
ne baby oil
ihlezi khona yeah so
ake ngam sure baby oil yenza ezinye izinto ke futhi
yes yeah ijoba ngitwanga cookie so kuthiwa hayi uboy akanga phuza ijuice lena ngoba ithanda ubaba
awu
yena so izinto kunezinto einjalo ene manje okwenza ngiphathe kabe ukuthi umngane wami lo lo Amos kuzalwa mbo uvuvu
yeah
sikade sisuka na eGoli sikwami so lapha kwami ke nginane swimming pool ubhukuda nentwana yami babhukuda ngalo
so swimming pool yoduma
kusho ukuthi intwana yami imxoxele ke ngalesi simo angithe manje ngiphathe kabe ukuthi intwana yami isaba ukutshela ubaba ukuthi la indlini ayikho ra hayi ngafona ngathi hayi okwakho ukuthi uthathe nje impahla zakho angifunanga ukuthi lixoxe lelo because kwavele kwabuya indlela mina engikhule ngayo yayibona lento leyo so ezinye izinto ezenzekayo omunye umuntu wayinga reacta ngenye indlela but base empilweni kwi experience mina engidlule kuyona angifisi ingane yami ngisebenza nginomuzi wami kube khona umuntu ofike emzini wami mse ezophatha kabi ingane yami
sure
yeah
Do you think ukuthi you waba healed kahle ngokwanele le experience wadlula kuyona noma mhlambe usabona umuntu odinga nosizo going forward
Hey angikho sure Yeah angikho sure ngalapho ngeke ngithi ngaba healed o ngithi futhi mhlambe ngisadinga usizo angazi yabo because isinqumo engasithatha after konke lokusenzekile ukuthi no sengicishe ngangena kwenye mistake yabo because I spend lot of money kulo qala yabo So sengicishe ngala ngenhlanhla kwavela abakithi bangivezela ukuthi ingane zami la ngehlale kahle kusho ukuthi imagine sengishona ke kusho ukuthi kuzokunakala yebo lento leyo. So ngase ngithatha idecision ukuthi angivele ngihlalele nje ngibe yimina sithandana nesithandana naye uma afuna ukuhamba futhi ahambe kodwa ngingathi I'm searching for yebo lento leyo ngoba ngizogcina ngingene kumuntu oro
ngicengile ngamanye amazwi.
Nothu angincengile but angifuni idlalwe ngami. Yeah, angifuni idlalwe ngami.
Kodwa ngathi bathi mawuthanda you must take that risk ukuthi ukuphatheke kabi ngoba uyathanda la. Wakhe yabona kuze kulunge.
Mhlambe inkinga yaba khona ukuthi ngithanda kakhulu izingane zami. Lolu thando ukukhuluma ngalo ngilibeke izingane zami. So wena engikuthande manje usungumdala angifuni ukuthi ufike ngizokuthanda but unga abantu engibathandayo nawe kumele ubathande
khona ya kanjalo
ngoba nawe umuntu engane yakho ngizoyithanda ibe ingane yami ifaneke ihambe kanjalo.
Yeah. No that's right enough things was any aspect yakho ye life ngoba wena ulo muntu ekuthiwa umningi yabona unezinto eziningi ezenza wena yabo ile art the creative industries is it a fair statement to say if wongekho ngabe kunabaculi abaningi sibaziyo namhlanje sibahlonipha ngababekho
eh ekuzoquleka abantu
azobathela kamanzi
ey baningi
masibona nanga kanamanzi
baningi engeke kodwa ngithi mhlambi kube ngangekho babengeke nabo bazi bavela mhlambi babengavela kodwa isandla sami singalekelelanga lapho asibeki kanjalo singathi kube ngangekho
ngivuma kulungile
bangekho babengeke babekhona
babengeke babekhona abanye khona abanye babezoba khona kodwa mhlambi bangayibi lento abayiyona abanye ngabe balithulana nethuba lokungena stage
ya mhlambi ya baningi baningi
awusixoxe
kunjiswe hey siqale kuphi nje lento siqale 2004 ya unazo inisikhathi
ngizokumisa manje kufanele
ngoba iqala kude le ndaba iqala ngo 2004 okay mhlambe siqale ngokuthi nje uDizozo uzangena imusic
yeah
azange ahambise demo like kungenwa ngedemo uDizozo was the guy nje wayeshaya imic emaklabhini mangabe uDJ-a oDJ osiyanda ngaleso ikhathi osocks otira mina ngishaya imic umsebenzi engangiwenza kahle kahle ngangishaya imarketing ye-event
okay
engakusho futhi
njengomuntu oyifundele
engakusho futhi ukuthi kwa events la wesaswayenza maclub engumuntu oqala usox ongangifakazela ngumuntu oqala ukuthi sibe nalento yokuthi ene ku SMS sibe ne database
sure
because I was using amantombazana amakhalati asewentwedi ema ecapha a collect ama phone numbers abantu ukuze sikwazi kuba SMSela masine events yeah understand because our company yami yayenza lo msebenzi mina ngangifaka ama poster mangine event ekhona nje bonke bayazi bonke o DJ Siyanda o Tira bonke osocks imini ngingaba promotela ama event ngaleso sikhathi yes so ngingabe ngisebenze egateini inkoleka imali
oh ha ushaya ngesigcivizo
yeah mse ngena phakathi mase bedlala uthi ngibabhizi ke nama hooks ke entertain abantu so osikido wathanda lo nto wathi hey yazi ungakwazi ukuthi ene lento yakho uyiphendule zibe ingoma noma mina ngathi ngifuna ukucula mina into bengifisa mina ngifisa ukuba umsakazi so mina was spotted by Oskido ngiyakusho lokho nje openly yayibona lento leyo so bese ethi Oskido kufuneka ngibe umculi yayibona lento aya hamba ibuye eGoli kuthe bebuyile be kune meeting kune braai khona khona imeeting ababeze kuyona le eThekwini.
Mhm.
So sase siyaba hosta no DJ Tira yabo uTira sahlale eMalvane. So bafika ke bonke yonke nje iqala u Bruce yomahutha bonke nje bephelele.
Mhm.
Eh wase uskide isho ke lethi hey animazi lo uyitalent elila yabo ayixoxe ixoxe hayi bahambe babuye legola ngithole sengithola I call from speaker yabo angithi speaker nayi one of the directors sekalawa ya hayi bathi hayi ufuna ngize egoli yabo hayi ngize egoli hayi Oskido bese engathi Oskido no siyixoxile indaba yakho but kwakuthi sifuneka uqale uintroduce I Trompie sekuna 3 years yagcina ukurelease can you do something for I Trompie yabo so ke ngavundulula ke talent loku create izinto lele bengenza ukuthi ama mic ngisho kanje kodwa bengazi ukuthi ngingakwazi ukubhala nje ingoma yonke yayibona lento bengisho lezi zinto lama hooks la Oskido wazongiqamba igama uthi ngu master of hooks yabona lento so bengibiza nje ngu master of hooks yabo ilanga angithi I Trompie ngokuyazi kwami ngiyazi ngokudansa
yeah
that's why I created ukujiva aqala ngingaka
Oh, yaba
naga manje sing yes. So I wrote that song ngacula futhi leyo ngoma.
Yayibona
lo. So if you can go back ku video yakho na you can see utizozo lapho. Yayibona lo nto le. So very same year 2004 Oskido manje yabo uyabona uthi ayi Trompie lengoma ihamba phezulu yabo.
Yeah.
Ngoba ngenza ingoma ezu 3 Trompie yabo ngenza ne khona into ela yabo lo. So why say to Oskido siyakhipha ke nathi as iBUP awusize mfana ilapho engafika khona shiyisicefe shiyisicefe yes ngaphinde ngenza
le ibalo wena lo ngoma
imina futhi engiculayo nakhona imungabuye even ivideo yakho sayishuthela la eThekwini yes ngenza nalena esayenza ngokuhlanganyela no Winnie Khumalo
yes
I pampa tu pampa yabo ngiyaphithizela lana pampa tu pampa ithi bamba umuntu wakho bamba umuntu wakho ngoba uzolahla leyo ngoma le yayithi khona uzolahla imina
sasadlisa ngayo North West lo ngoma bantu ngizokuxoxela ngokuqedile
yeah so ke ushuthi ngo 2004 kuningoma ezu 2 ngenza for ama artists out I Trompie ngenza ne BOP ku BOP istory ke manje
yeah
ku BOP no professor khona ingoma zenza yabo but zazi ku album zona azange zize zidume azange futhi zize zingene kwi lokuzana azange zenzelwe na ne video yabo but ila sahlangana khona no professor cause abantu abaningi bayitshela sakhula no professor sazane eThekwini professor sazane le goli yes ngoba naye wayese goli ipanta yona lento umcu evele ufuna ukucula I passion yakhe vele kwakuthi ufuna ukucula yabo lento le so ke kwakuthi ngelinye ilango uSkido wathi mfethu kade sikhuluma la sekuyi 2005 fanele ngirelease uthi izofuna ukhiphe phela ngitshe introduceiwe kwathiwa kade sikhuluma sine meeting la this guy u professor naye usuke eThekwini nawe usuke eThekwini ikalawa kidume ngokwakha ama group o Boom Shaka
yeah
u Alaska ivele ihlanisa abantu bengazani nje uma fizo lo
nalo abantu bengazani bahlangana khona
yes understand lo nje yabo nje imafizo lo ukuze kube imafizo lo ulo lo uTebogo lo owashona
yeah
waye e studio wayisanda kufika e studio like wayekade umngani ne Alaska so uzuze qhama igama ethi mafizo lo yena kwakuthi hey thula wena uma fika izolo
oh
understand le so wakhunyelwa amagenga akho angena kwakhiwa le laba ke abawuthu yayanasena kwakhiwa ke nje kahlahla uma fika izolo kodwa uyena lo se ongasekho yabo so mase kuthiwa sicabanga ngoba nobabili nsuke eThekwini sivele sinhlanisa nibe I group
oh
yayanasena ngifike egoli ngizokwenza utizozo kwase kuthiwa ke manje yabo kwase kuthiwa nayo inkinga lo ngani mina nginankinga
yazi
khamke lapho ke utizozo ni professor
oh
yes khamke kanjalo utizozo ni professor
yazi kodwa into engiwarishawe ngalento ndoda ile nto futhi iyenza ukuthi izinto ezabantu abamnyama ezenzwa abantu abamnyama zingabi ne respect high. Futhi mabeshona zishone nabo. Ngoba manje asizenzi zibe ipart ye heritage yethu.
Asi document.
Ngiyalapha impela yebo. Manje awuboni kuyicala lokho ukuthi uphethe yonke the history khona about the development ye music industry South Africa, which is worth it contributes just more than last I checked it was more than 2.8% we GDP. He employed land more than 500,000 people there. In fact it contributed even more than agriculture kumnotho of South Africa. Kodwa ukuthi njalo kufika abantu badlule kulahleke history kufika abantu badlule.
True.
Where do you see yourself helping to document, in other words writing books and doing other things as well as lomnotho walolwazi no history uhlale ukhona?
Okay, into bengaze ngicabanga ukuthi njoba usuyikhulumile babungcobo usizongilekelela wena ukuthi sibone usi documenta kanjani
umsebenzi wethu lo.
Yebo, kufina kube njalo because enye into bengithi ngifuna ukuyiveza kulokho yabona yabona ngisikhathi sethu we were building a brand.
Sure.
Manje uthola ukuthi umusic uba mkhulu kune artist. Ingoma idume yaziwe idume idanselwe kodwa ngingazi ukuthi ubayi artist.
Oh yeah.
You understand? So qala abantu they were following the brand. That's why umusic ungadayiswa manje. Yabo thina umusic ubuthengele ukuthi hey bakhiphile abafana baseThekwini uhambe nawe uthenga. Yabo bakhiphile uTizos and Professor. You understand? Ungakeza ukuthi bathini?
Yes.
So uthola phakathi emanti ombaza kodwa ubungazi. Yayizwa lona. So manje kuduma ingoma ibe enkulu kudlula iartist, yabona lento leyo. Kanti iqala manje makuthi uphuzo chemistry khiphile. Uyothenga album uphuzo ke awuyi kothenga ngoba kunengoma. Hey izinto engisho uthenga ngoba usupport ibrand.
Yini yenza ingoma idume ukudlula iartist?
Ikuthi manje into eyenzakalayo ne akusabhalwa nje yaqala. Yabona. Manje into eyenzayo usuthatha into esistradini ukuthi oh kunento ethe stradini yayibona lento le kunento ethola ukuthi yayibona lento le esi trend usuyayithatha uyenza ingoma then you call yourself an artist yayela sending show ilonto okwenza ukuthi mase kuthiwa follow up ake phela ke
yes yeah
awusakwazi
awusakwazi
then you fade yabo uthi ukuthi hayi wenza ingoma eyodwa shona phansi yena sele lento le so ilonto yayibona lento le so ingakho yabo manje ingakho uTizos umenza manje usedila neingoma with ama ezakhaya yabona lento let's why I did a song for e-transport operation Valingozi. I did a song for community safe operation Hlasela yana sele lento yes
so ibhalo wena leso
yes yana sele lento so I ne lokhuzane ne lokho kubulawa kwabezizwe.
Yes,
is stop is in for but lesihlangene khona nabo uphuze chemist.
Yeah,
I wrote that song. So sengenza lezo ingoma zokwashisa as in a sense neyifaka imali.
Neyifaka imali.
Yes, because ukuba ambassador kwa transport kwangakha kakhulu yabo imali yakho yangenza ngaba right na kwa community save lezo imali lezo ziyalakha iartist. Ziya ibrand.
Yakwenza yakwakha kanti imali ende manje.
Okay musuyi ambassador ya nje for an example ambassador transport any event ya transport you perform so ileyo mali yokuthi usu guaranteed wena ukuthi lama events amanye okujabula nanani ngisho ungangaqashwa kona ngisho ungangafakwa emapostini kodwa ugovernment muyo wenza imbizo umhlaba lingana uzohamba nawe
bahamba nawe
so yilonto ke ngishoyo yabo ukuthi ene if ama artists engathatha that route yokuba creative eyintweni ezi yabo nje manje kune lockdown yabo lento le iartist alenzile ingoma le lockdown yayenda sendi ngizangisho but ikube kuthiwa sikwazile ukuthi sihlangane ezama artists sibone ukuthi size kuwena sithi siyacela ukuthi nisivulele istudio because phela ukuthi lockdown ivele yavala yonke into but mhlambe beningazikwazi ukuthi nisenze into enjalo as case sen artists siphume nengoma le lockdown so izinto ezinjalo ngikhuthazayo njengamanje
sure
yeah
hey ndoda hayi nambe ngithi ngiyakwazi ngibone namhlanje ngathi angikwazi.
So ke saqala ke no professor ke la isa
ngasebengitshela ukuthi isikade sise kanti isikade sidliwa yini.
Eh. Ase iqhubeka ngelinye ilanga. Vele bengizovala ispace.
Uzovala ispace namhlanje. Kuzofanele ngikubize sesizongena ke manje kakhulu kuleyo umculo yabo.
Yeah, yeah.
Ngoba ngiyabona sine challenge la ngempela ngempela wena Thizozo ukuthi God forbid makudlula umuntu ofana nawe. Uyabona we then lose about 20 years, 30 years of a history. Plus nalamanye ama artists wena wazi ngenye indlela okunga eda ngayo ongathi mawungekho singayitholi that perspective yabo.
True.
So ke manje thina kuwumsebenzi wethu ka PRC ngoba sinayo futhi leyo ngxenye okusiza abantu document their experiences nama narratives abo. Kuzofanele siyiphesuke impela leyo nto. Kodwa ngisazokubiza impela lesihlale la ke sixoxe ngendaba yemusic.
Hayi ngiyajabule.
It's becoming a contested terrain manje. Bakwethu, sibonge kakhulu ukuthi nisilandele nanamhlanje. Ngiyibonge nale nsizwa le uThizozo. Abanye bamazi njengenkani kodwa mina ngimazi different. Ngakumoya sixabana kwenye meeting. Uyazi ukuthi wathi.
Asuke silungisa angithi umukhethi uhola abantu akumele ubadayise ukuthi ngwana kusubona uhlele eduze wathi emnkosi uzoshintsha inkulu imandate ifuna kube yona ifu uthi emnkosi engayilungisa into yama artists sizoxabana isuke ingekho personal baningi esho debate and catch uma yabo se kodwa akumele umuntu ayithathe personal ngisuke ngithunyiwe mina even unathi ngihlaba manje ucinga ukunathi uthethe uyazi naye angilongishona le ngihlaba manje yabo lonto
but masqeda la ngicela utshela abantu ukuthi what role are you playing ku Let Durban Music Day ezobe sinayo this weekend.
Okay, asibonge and futhi mhlambe siyichaza ukuthi Durban Music Day izo isiza kakhulu especially kune organization le esikuyona ama artists eKSF esihlale phansi with u PRC because kahla thina bese sifuna ukuzenzela i live streaming. Ngoba sithi sizama ukuthi la inzansi sidonate sicela donation for ama artists at as a KZN. So sathola ukuthi ene ka PRC bathi no thina we asikwazi uma sipala sivele sifaka imali kunina as the organization. Bathi ongcono asibe nokusebenzisana thina sikhokhela ama artists cause i mandate yethu is to pay ama artists yabo lonto le. So siyalijabulela lelo thuba silibonge and futhi sijabulele nokuthi ene sithe masixoxe indaba ukuthola ukuthi izo extendeka nama up and coming artists na wazogcina kwazile ukuthola amanye aqalile last week so nje siya njengosihlalo ama artists ngithi njani angilibonge lelo thubu ukuthi ene wonke ama organization azogcina kwazile ukuletha ama artists abo ukuthi ene akwazi ukuthi ene abe ingcenye abantu bangali uma bebona le post engathi nabo bakhona kusazoloku kuqhubekile ene into ebalekile ukuthi ene sometimes asingalwi asithola indlela ukuthi nathi sibe part yento ethile singaxiki singoni okwethu because if ngut izozo ngibona kuno professor ekwi post akufanele ngicasuke because omunye wethu yayibona if ngibona kuno Elvov omunye wethu yabona lento le nami angilindi lifike ilanga lami naba kumele babe nomona mangabe sebebona sekuyimina okwi post kuyaza silungise kanjalo
Thizozo ake kusasa bakwethu ficela ngisijoyine sizobe sine Lady Smith Black Mambazo so xoxa nayo nje for about 5 minutes bese besibusisa ngomculo wabo as part of Durban Music Day esizoyiqala khona impela kusasa ekuseni bese ukuthi khona ke kusasa u Happy Girl uzobe sekhona noSwazi behosta i fitness and wellness kodwa nayo futhi izobe iyipart yoba sesibonisa sino DJ aba live e studio manje nengxoxo zango 11 izobe zikhona kodwa nabo futhi nazo ihlanganisa wona o music sizoxela ke bakho hey asithenge ni data kule weekend ke sibuke labaculi bethu sibathanda kangaka if you invest spend on data you are investing on them siyaba appreciate for who they are sibonge kakhulu nisijoyine at 4:30 ukhona ku DJ esizoba naye siyabonga kakhulu thank you. Thank you. Who is your best musician in this city? Iluphi uhlobo lomculo owuthanda kakhulu? Think about this. Mark this date, 29, 30 and 31 of May. Sizobe sine Devil Music Day. Wonke umculi ongamcabanga, every type of genre, would be on display. Don't miss out. From 7 a.m. until 7 p.m. We have a date.